Sathi samba sovela emazweni.
Hi guys, nginamukela khona la ku KZN TV. Lana sino Pearl Thusi oyena actress aphinde futhi abe yona TV personality. Kanti uPearl Thusi usecela ukuba khona lapha ku music video yakhe uBig Zulu elandelayo. Kanti lapho ethi uzoxoxa khona kwenkabi. Kanti ezinsukwini edlule bekade etrenda kwenye ivideo yakhe la egijimele khona uBig Zulu wafika wamhaga kakhulu. Then after lokho bese wathatha wabhala khona laphaya epageini lakhe laka Twitter. Lapho esucela ukuba khona uNdlunkulu phela laphayana kwi-music video yakho uBig Zulu. Then ubese wafotoshopa isithombe somunye umculi uPapi Cooper lapho egqokise khona okwenkabi yena uPapi Cooper. So guys, le video lena itrende kakhulu yena uPearl Thusi lapho ekhuluma khona noBig Zulu ukuthi hayi ngathi awusangifuni njena. Kanti futhi after lokho kubese kwaba nesicici esikhulu ku-social media ukuthi hayi ngathi useya overreacta phela yena uPearl Thusi. So guys, angazi ukuthi kwenzakalani nje ukuthi uPearl Thusi uhype nje uyambona nawe. So guys, ke asazi ukuthi wena ucabangani about this whole video. Kanti futhi uBig Zulu naye ubese wathathwa poster khona laphaya kwi-Instagram yakhe lapho eposte khona uPearl Thusi kanye naye ubonangi lapho ebanquma khona ukuthi intokazi ezinhle kakhulu. So guys, ngiyabonga ukubuka le video. Don't forget to press the button subscribe and stay tuned for more videos. Thank you.